Hei tā ngā ratonga hauora Māori me whai huara tau kātika. Inara hoki e ki te ānanga painga o ngā rautaki hauora Māori mō ngā rūranga katoa o te motu. He whakai ana te minita hauora tuarua, hoi anō. Hei tā ana mā te whānau ora tonu e puta ai ngā hua. Kaia Hania Douglas tēnei pūrongo.
Mā ngā rautaki hauora Māori e ora ai te motu whānui. Koina te whakahau aha pai te hauora.
I nā taia te whakatika I etahi o ngā mate, mō tātou o ngai Māori, mā te hauora tūmatanui, kāore e kore ka hua te hauora ki a tātou katoa.
He oi anō, ahakoa kei te whakae te minita hauora tuarua.
Wā roa rawa tātou e mea tu ana ko ngā mea pai mo te Māori, he mea pai mo te motu whānui, no reira.
Hei tāna, kei runga te haepapa I ngā poaria rohe, ki te tiaki I ngā iwi katoa.
Ko te rahi o te pūtea ka whakapauria ki runga I ngā poari hauora nei, hei wero wero I a rātou kia mea tautoko ake I ngā kaupapa Māori.
Hei tā te hunga mahi ki te mura o te ahi, ko te iho o te tukupū te a motuhake ki ngā ratonga Māori, ko te mana taurite.
Mēnā kei te hia te kāwanatanga a te whakatika I etahi o ngā hekua murua I murina, ka hoatu he pūtia kia noho mātāmua te hauora Māori I roto I tēnei tahua.
Addressing equity, you know, really depends on how you've looked at a problem, what funding or resources you're going to allocate it.
He oi anō, ko te whakapae kua maunga whakaaro I te take nui o te wā, te mate krauna.
It is ambulance at the bottom of the cliff because I think, and clearly government has said, this is about addressing the potential backlog that has been created by our response to COVID-19.
Ko te tumana ko ia, kia kaua ngā ratonga hauora Māori e mahue ki waho. Hania Douglas, Te Karere.